simba wano tunaba wano kugenda kukora tuva wano ng'enkoko zikukuli ngi baka nyongerero satu baka jamu.